ku shiga YouTube ku rubuta Fresh IB1 TV, ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa don samun zafafan comedy. Mun gode. Sha'aban sharaɗa.